jatend migao mochung' ne omenda pacho kae michwalo kod John Mbadi. Mokwongo, en mor ma bende jopiny onego bed ni imiyo thuolo mondo mi ogol pachgi kendo koso ma dhi bedo yo machal nade kochoponu kaka jood bura ni mar Eco Levy ni ok en mana mar plastic kende ni kambi mar Coca-Cola dhi bedo ka wuok. Ma dhi medo nengo mar makati. Mano kapok waketo VAT mane jopiny opingo. Dhi medo nengo mar modhi nikech mauta mitedogo cha okete kube mar plastic. Mkati cha biboyo mana gi plastic mantiere kar kacha. Tiwacho ni magi duto gin mana mag duoko piny kethruok. Iwacho ni kaki ketho alwora bende onego bed ni yudo osuru ni monego bed ni bende ijuogi mathoth mantiere kar ka. Odhi chalo nade nikech kiwacho ni taulo mag ria gini koro ok dhi duoki. Aya, mago ok dhi duoki. Mano ok en Eco Levy kende mantiere kar ka nikech gini omako makati, nitiere mauta mar tedo, nitiere nyaka gig luoko. Iwacho ni kata kobed sabun. Sabun cha be iboyo mana gi otas mano mar plastic. Ka en Eco Levy tax. Ka dipo ni iduoke e od bura mondo mi orange, owacho mana mabeyo ema dhi bedo ka irango. Bende japiny dhi mi thuolo to jood bura udhi range yo machal nade. Giwak mamuol nikech koro wuok kuom John Mbadi. Ma en jatend migao mar omenda. Koso dhi range kaka jo Kenya. Nikech ka ok urange kaka jo Kenya, jomatindo dhi moso upodi.
Erokamano Cleophas. Wan wadhi ng'iye kaka wabunge. Ing'e ni wabunge ema nigi ting' mapek moloyo. Ka household income onge, jowa pod tiyo gi mafuta nyaka e taya ma nyangile cha. Komede. Mkati no ema samoro inyalo yudo na household nyalo chamo to dhigo nyaka odhiambo. Koro wadhi ng'iye kaka people's representation. Ma of course kaka Kenya. To an gi faith ukiwa Mbadi. An gi wich maler. En ng'ama bende osibede parliament for a long time. Okadwa preempt nito bro kele nang'o. Wabiro ng'iyo kako kele. But gima nyalo wacho kata advice manyalo chiwo. Nyocho wacho gimo maber nolo chako KRA. Reforming KRA is a must. Nikech ng'eyo, solo suru is one thing. Kaki ka usuru no madhi kamidware is another. Kako tiyo is another. Nitie gik moka dek. Mako kwa deal goto kata pamed taxes on Kenyans. Do not work. Corruption, theft, and avoiding. You're mocking any tax evasion is so rampant. Kendo and rampant from even the treasury. I'm happy anybody is there. Majo mocking irang negi ni wave negi kinyume ya sharia to gi kilo katli. Mano should be taken head on. Kada kapu wangi yomag nkech one gi emergency. Anyway, tough time calls for measures mabinita. Wangi yomano. To worldwide, wakili ginyalo wacho, worldwide, overtaxation pok no develop economy. It doesn't work. Look, for example, Denmark. Denmark has the highest taxes. But don't give me joke, money jo Denmark go more, more long at ngata. Why? Gichulo almost 37% to 50%, depending on categories. School, nenono. Healthcare system, robust. Ki compare gi Spain, ma taxes gi are low. People are not happy because they still pay those taxes. Second, nitire wakili gi mawacho ni spirit of law. Nitie
yes.
Law,
yes.
And nitie spirit of law. Nitie taxes, kaka jinyalo chulo taxes. Nitie taxes mimayo ji e pay slip gi. Direct. Nitie taxes ma ji chulo kigin. Yani you empower them, they work. Nitie pesa mang'eny ofuke gi chulo taxes ka gitiyo gi pesa. Mane tax magero piny. Koro this idea ni wadhi kao koka watiyogo bende dhi nego kembni mang'eny nikech kembni go bende ondiko ji. Seche mi impose that kind of tax, magi reduce personnel, koro joma nonengo chul indirect taxes ka bende koro inego. So an aparo ni en a debate ma kokelnwago, of course, wabiro biro ti yusome titere ni committees to chako duogo. Wabiro wacho ni okay, nitiere emergency. That is true. Nitiere emergency, maybe kuru jigomane. That's true. The emergency, how do we get out of it? But long term, demand dongo economy and tax cut. Mundo jobir gi pesa manganyo fuko gi, gitim go, gichul indirect taxes. Kung yo gini otimango. That is how the economy is built. To kiywayo, chalo ng'ama nyiedho dhiang', minyiedh nyaka remo, ogwe chak kata miseketo gino, ogwete. Sani people are suffering. Jomoko kata mana keto chiemo e mesa, is not there. Tibiro wacho ni koro ma di increase bread, ma di increase ma, mani negogi. And koro employment bendo di interfere go. Joblessness is the highest now you have in Kenya. Koro kichaki introduce go, koro let me, okadwa jajo, okewa e sani, but adwa nongi, okete nango, wabiro wacho ni ama, todok inyo, yo wacho maber ni gini kukelo, tok di inyo jopin. So we will look at it. On two ways. Odhi inyo jopiny, in what way? Kata ka ok odhi directly to jopiny, to odhi inyo kembe mandiko jopiny. Koro mago be nyaka ng'i. But we give him a chance mondo kelnwago kosetieke.
Kamano ahinya.
Kamede gimoro kanyo matin.
Yes, Karoli.